Ndabaramukije mwe mwese muri ko murakurikirana BA Media nisango giza ry'amakuru mu Kirundi muyashikizwa na Jedu Haimana Jean de Dieu mu nkundire tuyahere mu ngingo nkuru nkuru ziyagize abene gihugu bamuraruka bw'igisagara cya Bujumbura bafise amakenga menshi ko ikena ry'amazi rimaze imitsi gibonekeza rishobora kubatera indwara zituruka ku isuku rike nayo ikibuga cy'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye kigiye kuronka ubwugamo bw'iteka aho abaherekeje ababo n'abakira ingenzi bazohora babakirira idonido ni mukanya sangwa ikaze turasubiye kubaha ikaze mu makuru twabateguriye tuyahere mu gisata cy'amagara y'abantu abene gihugu ba muri karitsiye ya Bukirasazi zone kinama baratabaza ko hamwe atocokogwa vuba ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubangamira amagara yabo aho ni mu gihe muri ubukene bw'amazi abo bene gihugu bifashisha amazi yimburuka mu mufurege utwara amazi y'imvura n'imicafu amakuru twabateguriye arabandanya mu gihe turiko turasozera ukwezi kwahariwe amagara yo mu mutwe aho tubanshaye ko arongo ishira hamwe umunyinya ASBR aratomora neza akamaro abahinga b'inyifato bogira mu kibanza cy'akazi agahimiriza mbere n'abakoresha bose guhi kibanza nasubirizwa ico kindi gice cy'amagara y'umuntu aho ni mu gihe uno mwaka icivugo cyari duteza imbere amagara yo mu mutwe cyane cyane mu kibanza cy'akazi
ntabiharuro bihari mugabe ikigaragara cyo nuko icyo kibanza henshi nta nikihari mugabe ho kihari naho usanga ngira ngo bapfa kuvuga bati ngo hano ngo turafise umu psikologe ngumvise umeze nk'ugwaye mu mutwe yogenda akakumviriza mu bisanzwe ntiyumviriza abantu bagwaye mu mutwe akwiye gufasha mu ndinganizo y'akazi muri rusange duheriye kubakoresha tugashika no kubakozi kugira ngo ivyo abakora n'ababakoresha bose bakore basengera ku mugozi umwe babe babona inzira bakwiye gufata yariyo ko ari imwe rudende bahurirako kandi umwe wese agende yisanzuye mu byo ariko ararangura hanyuma kandi igihe yumva ko hari ibintu biza kumubangamira abimenye hakiri kare aronke umuntu amuhanura ni ukuvuga umukozi cyangwa umukoresha abona ko hari biza kumubangamira cyangwa ibiza kubangamira ishyirahamwe ryiwe amuhanuze hakiri kare hanyuma amubwira ati inyifato tukwiye gufata ni iyi kugira ngo dukinge imbere y'uko n'ibintu biza gutangura biza kuba byamaze kuyangara
mudukundire amakuru twabateguriye tuyasozerere mu gisata cy'ingenzi ikibuga cy'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye kigiye kuronka inyubakwa yakira ingenzi aho ni mu gihe abategeye ababo n'ababaherekeje batari bafise aho baruhukira iyo nyubakwa igiye kuba nkenerwa cyane ku ngenzi no ku barundi ubwabo kuko bagiye kuronka ubwugamo bw'iteka bazosezereramwo ababo kandi bazakiriramwo ingenzi iyo nyubakwa ikaba iriko irasozerwa neza vuba izugurwa icese maze itangure gukora nino kuri ino nkuru ivuga iby'ingenzi duciye dusozerera ko amakuru twateguriye kuri uno munsi mu nkundire nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye nshimire abafashije kugira ngo amajwi n'amasanamu bibashikire atankomanzi ahanje naho ubutaha na gasaga